kubuye ekhaya nekwemukela kwendodzana lebe ilahlekile. Lesifunda ngayo kuLuka 15 kusitshela umcabango ukuthi uNkulunkulu uhlale alungele kusemukela noma ngabe besikhashane simlahle kanganani, kepha ulungele kusemukela. uNkulunkulu akahlali nelibhande ukuthi ufuna ukujezisa kuqala, kepha luthando lwakhe lukhulu kunelulaka lwakhe. Ngiyacela, ngiyakholwa futhi sihlobo sami ukuthi budlelwane bakho bukahle naNkulunkulu. Kani mangabe bese ukhashane kumbe sewunemahloni, emahloni nekwesaba kwakho kuyelana nekuthi ucabanga ukuthi bani batawuthini, kepha tandla taNkulunkulu tivulekile kuthi nalamuhla akwemukele. Nasi ngwaselisuku sakavuka Udle. Ngicela sisithole encwadini yamaHebheru sahloko 5 verse 14. Kudla lokuqinile kwebantu lasebakhulile, lasebanemicono lehlutekile, leseyigwadi kwehlukanisa lokuhle nalokubi. Sihlobo sami, ngike ngafanekisa ukuthi impilo yekholwa ifanana nekusuka ekutalweni ebunvaneni uye ebudzaleni. Ebunvaneni noma libele lamake la kusida ebuncaneni bakho, kepha kungaba simanga ukuthi mawuna 50 weminyaka ukhalele make ukuthi ufuna incence. Noma kugonwa bekukusida ebuncaneni, kodwa angeke kusakusida kukhalela kugonwa sawuna 20 weminyaka. Noma kumenywa bekumnanzi ebunvaneni, kepha kungabe simanga mawungachamuka nembeleko uye kumake wakho sewuna 50 weminyaka uthi make ngifuna kumema. Kunemalanga lengicela kukhumbuta wona la khona kwake kwayewa kumprofeti lobekafila sethuneni, kwayawujikijelwa sithumbu lekuthiwa sabuya saphila. uNkulunkulu wamsebenzisa lo mprofeti noma sekafile, kepha lokho bekungasho ukuthi yindlela vele lekutawusetshenziswa yona ekuvuseni ithumbu. Noma kwayiwa kumuntu lofile lomdzala, kwavuka lobekafile enyalo, kepha uNkulunkulu akasho ukuthi asale bahlale emathuneni kuze kutawuhlala kunemvuselelo. Uyathi kungaba netinto lethe kusitile ekucaleni ekukholweni kwakho, takusita wacathula njengalo sengishito kuthi lubisi alisesilo lolunemandla kokusita nyalo, imbeleko akusesile ngakusita nyalo. Kanjalo nasekukholweni, tinto lebethe kusita ucathuta ekukholweni ngeke tisakusita ekuchubekeni. Mangabe bewusidwa kuya kakhulu, uthandaze kanengi kakhulu uve uvuseleleka, kumbe nyalo sekuthi ukumele ushintshe imenyu, kumbe lokwa bewusidwa dindvo letisite etingceke uNkulunkulu uze uthi khumbule usho kuthi ha lokho akusenengceku lengusibanibani, ha setahamba tingceku. Yebo, emathambe emprofeti amvusa lobekafile, kepha uNkulunkulu akasho ukuthi asale kuhlalwe emathuneni. Kanjalo asitikhumbule tingceku letaba lusito kithi, kepha akusho ukuthi uNkulunkulu uyawusebenda ngato sethi semathuneni. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu uyafuna sinake tinto letinsha uze asho athi khohlwani kwakatheni. Kuze ute ukhula khumbula, thola kudla lokuqinile. Mangabe uva sawunesidunge ufunza lona lelo Bhayibheli kepha sawunesidunge, uthandaza lowo mthandazo kepha solo unesidunge, thola inyama kudla lokuqinile. Kungenteka lolubisi alusakusidi lwakusida, kepha ngeke lukusite phakade. Thola indlela lensha leya leyendiwe uNkulunkulu letakuthuthukisela kulelinye lizinga lekuphila kwakho ekukholweni. Amen.